nameva yona yatsaba yenyukela noma unjalo banjalo ngalahlitsemba ngaphele madla ilo isima yinameva yona yatsaba yenyukela noma kunjalo hamba njalo ngalahlitsemba ngaphele mandla qinisela bambelela ngalahlitsemba lawuphumelela qinisela bambelela ngalahlitsemba lawuphumelela ngitsimpilo inzima until you make it. Never doubt yourself, never stress it. Keep on praying until you make it. Qinisela bambelela ngalahlitsemba lawuphumelela qinisela bambelela ngalahlitsemba lawuphumelela. Never doubt yourself, never stress it. Keep on praying until you make it. Never doubt yourself, never stress it. Keep on praying until you make it. Impilo inzima. Yona yahlaba impilo inzima mayayi iname yona yahlaba mayayi 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 qinisela bambelela ngalahlitsemba lawuphumelela qinisela bambelela ngalahlitsemba lawuphumelela qinisela bambelela ngalahlitsemba lawuphumelela qinisela bambelela.